abathindo zalabehlabathini ngokuyova naxa iqalela ubona ba hey naxa inqanda uthi uzibuza phakathi why ungena kwahlobo ingathi zange lona experience le bagqibele but usathana uthageta thina abantu abatsha why because i-generation yethu okanye kwixesha elizayo mos siyayazi ukuba silinde kuza kayesu now ekuzeni kwayesu we know ukuthi there are incidents ezakwenzeka ezokubonisa ukuba uyesu usondele now ezo incidents njalo zezi athitha ngazo upaul xa iyala amabandla abo onke from todwa esekuyo seroma kuyohla the last chapter the only thing ayiyalayo kumabandla is that mabanyamezele bahlale elikholweni because into oyaziyo is that kofika ubunzima and andizange ayipromise into yokokubana sizawuphila smooth singamakrestu zange ayipromise into yokubana sizifumane izinto ezibuhlungu but uthi ekufumeneni kwethu izinto ezibuhlungu udathi pha kuncwadi karomans chapter 8 verse 18 kuba ndigqibekele ukuthi iintlungu zakwaloku nje azinokufanyiswa nentoni ndobuqhawuqhawu in other words yipromise asibekele yona into yokokubana yes sizazifumana ii-pains sizazifumana iintlungu siphezu kweli lizwe yes otshabalala yes ongendawo uzofika asenzele izinto kezinto kobomini bethu but the only thing that you should know is that ekuphileni kwethu nezihlungu sizifumanayo masiyazi ukuthi the only person mina siyama kuyo mbani yesu ilizwi lami izawubeka ezothitha kulo andifuna ude ndigabadule ndiye kude because ixesha selimkile ndizawucela sihambe sekuncwadi ntshumayeli kuchapter 11 soqala ukutshelesa kula mgca 7 yoJob 10 ncwadi ntshumayeli kuchapter 11 soqala ukulesa kula mgca ongwe 7 I know ukuthi ithim verse yethu kuJohn 3 verse 16 but I'll try and kule nto ndizayithitha kule ndawo ndiyiquke nayo but esixesha elihamba nizayiva kakuhle ukuthi uba ndiyaphi nesahluko. Intshumayelo chapter 11.